lethani la yonke lembhalo yini vele ikhuluma into efanayo ngokwahlukana kwayo abantu bakhuluma bakuthandayo embhalweni ezinkondlweni abanye emasontweni nawe ndodakazi yangimangaza lembhalo yakhe ekhuluma ngokubanzi nokujula kothando ekubenweni usahlose Maciko nisithathe phi lezi zinkondlo esinibeka njengezintandane ekubeni oyihlo nonyoko besandla amabele. Bathi ukubekezela kuzala impumelelo kushuthi nina nesandla ekuphenduleni impumelelo inyumba kuhlulwa ukubekezela. Baningi basibiza ngezimbongu. Yebo bafothi ngiyanazi ezinkondlweni noma nibambaniyeka embhalweni. Abanye bakubiza ngekhono ukuthunywa indlala. Ngoba indlala ayinaso isikhathi sokudlala iyakuthuma ngisho umdala indlala ayinandaba. Ezinkondlweni kusemkhulekweni, kusendleleni. Lapho engifica khona amabhlaka, izinja zomkhondo zilele phansi zithi ziyawuhogela kodwa ziwuthola umoya wenkondlo. Ekuqaleni ngifica imvumelwano siqalo phakathi, imvumelwano maphakathi kwagcina imvumelwano sigcina. Neqeqebana lezaga nezisho bathi bona baxoshiwe ezinkondlweni kuthiwe hayeka kangcono uma bengekho bona. Ngithi lethani la yonke le mbhalo yenu ngoba isikhuluma into efanayo.